Ntsamaye, mase ngivayile inkabi yami, ningiculele leli culo. Lithi ngezikhathi zezinsizi. Ngezikhathi.